okuqa kwami akube kuhle enkosini nakwaba yingcwele. Ngiyabonga bangcwele benkosi kuNkulunkulu omkhulu wakithi ebuhleni ongabele nami inhlanhla yokuba ngibe ingxenye yenkonzo kulo muzi wakhe oyingcwele wasebuhleni. Izulu libi alimnandi endleleni, indlela ibisibonwa udriver kuphela. Aza sibuze ukuthi indlela siyayibona, siyiphike ukuthi indlela cha siyiboni. Siyalibonga ithuba uNkulunkulu asipha lona lokuba siguqe simdumise. Amanye amathempeli akanazi izindlu zamasonto aphandle njengoba siyiphandle nathi. Kuye kuthi ke abavilaphayo ke bevilaphela ukumanta namakhaza bese bengaphumi emadokodweni, kanti kuyicala. Isabatha liphulwa noma ngabe kukusiphi isimo. Bangcwele benkosi, ngiphinde ngicele lapho kungenzeka ukuba ngishayise khona emthandazweni weSabatha ukuba uNkulunkulu omkhulu angiphumusa, angithethelele. Ngiyakhumbula ngixoxelwa abazali kwakumkhosi wamadokodo owawenziwa ngo-April lapha ekhaya. Wawungapha phezu kothukela kodwa nganeno kwalo endaweni yebhodwe. Yayisifika inkosi iwaba umsebenzi njengoba nami ngabendwe. Owayezophatha inkonzo wasukuma ume uqala umthandazo weSabatha wawubhimba. Yathi inkosi hlala phansi. Kwasukuma omunye emelekelela wafunda kahle wabhimba ukuhlabelela, yathi inkosi hlala phansi. Kwasukuma omunye wafunda kahle wahlabelela kahle kwabhimba ibandla. Sase siyathula isilwane. Kwase kufika lapho kuthandazwa khona, mase kuthandazwa bonke abantu besuke becimele. Silindele izwi elizoqhamuka esihlalweni lika-Amen ukuba lisikhulule ekuthandazeni nasekucimezeni. Kodwa liqhamukanga, baze banyenya befundisi ukubheka epulpiti ukuthi inkosi ikhona yini. Uma ikhona kwenze njani pho? Uma bephakamisa amehlo inkosi ayisekho. Kwalindwa ukuthi izongena inkonzo elandelayo, ayingenanga. Kwalindwa ngakusasa yokuvuka, ayibanga khona ngoba yonke into la ekhaya yenziwa ngezwi. Thengo lwesibili, kwase kufika imoto elanda amakhosazana. Umhlangano awusekho phakathi komuzi, inkosi sisendaweni ethile phesheya kothukela, ilapho siyokwenza khona amadokodo. Ngicela umusa ezulwini. Kuyenzeka sengisikhathi uhlabelelwa uyithu kuphinde ivesi. Mhlawumbe ufunde okungesikho. Ngizokhonza kuNkulunkulu. Ngikhonzela inkonzo. Abangcwele bakhe nje wabephumile emadokodweni. Bazofuna ukuphila. Ngicela ngesihlabelelo sekhulu namashumi amane nantathu. Engicela izinhliziyo zabangcwele bonke zingilekelele. Ukuba inkonzo kaNkulunkulu ibafanele abangcwele. Oh. Siyabonga bangcwele. Ngesinye isikhathi kwakunyaka ka 1918. Umoya kaNkulunkulu wethu wasebuhleni wawusabalele nezwe lonke. Abanye babembona uShembe ebusuku belele, bavuke bamlandele. Abanye babembona edlula emazweni akubo, banamathela emva kwakhe bamlandele, baphenduke bakhetha inkosi. Wayengena emajele kuphuka igwebo njengoba nanamhlanje kusenzeka. Ufika umoya wenkosi enkulu yasebuhleni, ufika ezweni lasoSuthu emPharane, ufikela emzini wakaHadebe, hayi ngesidumbu sakhe balele kwesikabhadakazi. Basebezwa inhlokomo yokuhlabelela, kuhamba phezulu emkhathini neyigubhu ezinamandla esasithi masikhala qede bese kuzamazama umhlaba. Base bephumela phandle ngoba kwakukuhlabelela abangakwazi, ababeqabuka bengakwazi, bengakaze bakuzwe. Neyigubhu zazingakabibikho, neyiyoni zazingakayisebenzisi ngaleso sikhathi, ngoba yonke into iqala la ekhaya. Ma bephumela phandle kuyakhanya emhlabeni kuthe bha, ma bebheka phezulu emkhathini babona isiyingi esikhulu esiletha ukukhanya emhlabeni esiphaphathekile. Kwahamba lokuhlabelela nalezi igubhu kwaye kwasithela kuthema kuphela, sancipha lesi siyingi kancane kancane saze saphela, kwase kuba nobumnyama obukhulu. Babaleka bangena endlini, abazange balale, ababengandawonye babexoxa ukuthi yini le besiyibona le besiyizwa. Impendulo ingekho. Ekuseni uthi uHadebe kungenzeka sekuyimihla yokugcina, njengoba nanamhlanje kusabaliswa ngemihla yokugcina. Angazi abantu bazini ngemihla yokugcina uShembe ekhona, ngoba sawutshela uShembe mase kufika ekugcineni. Kisho sekuyimihla yokugcina, wayesephuma uHadebe emva kweparishi, wayesehamba komakhelwane bakhe buza ukuthi lokhu esikubone ebusuku nesikuzwile nikubonile nakuzwa yini. Bonke omakhelwane bakhe bebelandula, cha sibonanga lutho futhi asizwanga lutho. Wabuya mayefika phakathi kwey'ngane zakhe uthi, bantu bami, akekho umuntu obone lento esiyibona ebusuku noyizwile, kungenzeka ithina simenyiwe, asibeke indlebe. Ngalobo busuku elele omunye wamakhosikazi akhe, le nsizwa iganiwe namakhosikazi amathathu. Omdala kwakungumamsiya, owesibili kungumamhlakwane, ogcina kungumangwenya. Ulele umkakhe umangwenya ebusuku, abese sibona isibonakaliso, kukhulunywa naye ukuthi lokhu ebenikuzwa ebusuku nebenikubona ebusuku into ekhona, lokhu kuhlabela nalezi zigubhu zikhona kodwa zingasempumalanga phezu kolwandle. Phela uJesu usabuya usaba umuntu omnyama, wayesebakhela umuzi, unomuzi wakhe namaNazaretha ngasempumalanga phezu kolwandle. Wavuka umangwenya wathandaza. Ekuseni waseyixoxa indaba wayesethi impela abantu bami nginombono ukuthi asimfune lo Nkulunkulu sesimthole. Imizwa kaHadebe isentweni ayizwe ebusuku nayibona ebusuku. Bathe behleli besabonisana beqoqa nabantwana babo nase beshadelwe babafana namantombazana asesemzini. Wawaqoqa uHadebe waxoxela ukuthi sinesimanga esinje bantu bami phakathi komuzi. Ngicabanga ukuthi lento siyilandele. Khona-ke inkosikazi endala eyayinqathuza ithi mina angikwazi ukulandela ibonakaliso. Ney'ngane zakhe zameseka ngoba zaseyikhulile. Kodwa le ndoda ayiphelanga amandla. Yathi ngizoyilandela indaba yale nto engiyibonile ngize ngiyibambe ngezandla. Manaza yethu singaphunyukwa usheme ephambi kwethu. Kukhona abantu abaphakathi kwethu abamthola ushembe bemfunisela. Kuthe behlezi kwase kufika umuntu wesihambi. Isibongo sakhe angizange ngisazi, kodwa igama lakhe wayibizwa ngoMoses. Owayeyinyanga elapha abantu. Wayethi uma ehambile esemazweni, afike angenise emzini okuvume ukuba angene kuwona akhuleke, abesecela ukuhlala kuwona alapha abantu abagulayo. Uma efika osuthu, wafikela kulo muzi wahadebe wafika wakhuleka. Uma bebheka phandle awuyisihambi bamngenise bese bembingelela bambuza usukaphi. Wanele wathi usuke eMpumalanga eNatali base bebambelela bathi hlala la ekhaya wena uzosiyalela kahle. Wahlala lithizi isisuthu wayesipatanisa wayengasazi. Kodwa wabaluleka ukuthi abakhuluma ngaye okhona eMpumalanga akabizwa ngokuthi uJesu, ubizwa ngokuthi inceku. Uhlala nabantu bagqoke iy'ngubo ezimhlophe ezishaphansi emaqakaleni, yibo kuphela engibaziyo ezweni lakaZulu abashaya iy'gubhu. Wayesethi uHadebe ziyahlangana ibalo. Wayeseqoqa abantwana bakhe wathi bantu bami abavuma ukungilandela abapakishe iy'mpahla zabo. Nigaye umphako ngoba indlela inde, asikho isitimela esohamba ngaso, ayikho nebhasi esoyihamba, namahashe esiwagibela wekho, sizohamba ngey'nyawo size siyofika ekuphakameni. Baqoqa zihlobo zami kwaze bafika usuku abazophuma ngalo. Base bephuma behamba bawudla umphako endleleni wazwaphela. Base bephambuka umnomzana ebusuku aphambuka angene emapulazini abelungu akhele ingane ummbila, zazudla usihlaza njengey'nkawu. Ngalesi sikhathi maNazaretha kwakunesifo esasiphumele ezweni lonke njengalesi esikuso nesiphuma kuso. Sasibizwa nge-Spanish flu. Sabahila lesi sifo endleleni behamba bengenamandla, bengakudli ukudla okuhle, bekhathele indlela nokudla kukuhle namanzi abawaphunzayo, amanzi abangawajwayele. Wahlabeka umntwana ozalwa yinkosikazi yesibili uMamhlakwana, ngoba ekhaya waphuma namakhosikazi amabili wasala umdala. Nabantwana bahlukana phakathi, asebekhulile basala. Wahlabeka lo mntwana, kwamuka naye ukufa kwaye kwamnqoba. alikhiphiki ngefoshoro ubambelwe bamshiya entabeni waba yifa leyimpisi namanqa baqhubeka nohambo belala bevuka besendleleni wahlabeka unkosikazi wesibili okuhamba ingane yakhe nge ya si ze kwamnqoba yayivela imzimba intekenteke bedle ukudla okungekuhle nendlela ibaphethe bambela yaxolisa bamshiye ndindilizile entabeni waba yifa leyimpisi namanqa baqhubeka nohambo endleleni wahlabeka umntwana ozalwa unkosikazi wokugcina umangwenya kwamuka naye ukufa Baba, ngikulolwambo, anosisi, elimembe, amalami, wemshegani. Indilizile waba yifa leyimpisi namanqa wayesesondela kuyo umangwenya baba mawucabanga lo nkulunkulu esimlandelayo siyofika siphelele ini kuye ubani ozofika yini baba singabuyele emuva mhlawumbe yedwa phakathi kwethu ozosinda afika bike ekhaya ukuthi endleleni sibulawe isifo sonke ethi le ndoda mame uma sifo sonke siphela lapha ehlane uNkulunkulu siyamfuna uzosamukela ezulwini lakhe. Yayisithamba inkosikazi baqhubeka nohambo nini bengasazi bangene eThekwini. Uma fika eThekwini uHadebe akasazi isiZulu nalimi lwesilunga kalwazi, wazi nje isiSuthu kuphela. Wathi uyozama ukuxhumana nabantu ukubabuze ukuthi uma isuka la efuna ukuya ekuphakameni izohamba kanjani. Kuthiwa kuxhumaneki umuntu uthi alalela angaluza lo limi alikhuluma amshiye ahambe. Bangena ehlathini bahlala khona, aphume azamele iy'ngane impilo, wagcina sefuna nomsebenzi, sefuna amatoha akatholakali. Baze balanyelwa amaphoyisa asebutha bonke laba besifazane, babafunela indawo babagcina khona, bamshiya yena nabafanyana waba umhambuma. Cela uNkulunkulu asiphe inhlanhla yokuyicabangisisa indaba yenkolo esikolo. Kungenzeka ukuthi intule engiyibonayo ingoba siyicabangisisa. Kuthe ngelinye ilanga kwaqhamuka insizwa waxhumana nayo. Usebhala iphetshana naleli phepha siyalibuka lo ofundayo ayikhona lolu limi alifundeki. Yayise icabanga le nsizwa ithunywa nje uNkulunkulu yawe ikhwameni zayo yabuya nephetshana eline-adresi yasohlange wayesemnika lona. Wathi mawufuna ushembe, mawufuna indaba yakulelizwe, hamba uye kulomuzi uzoyithola lento oyifunayo. Ukuhlanganisa lokhu ngengqondo eselithathile leli phepha elibuka wayesebona ukuthi la ngithunyelwa khona kusho ukuthi ngizofika ngisizakala, mhlawumbe bakhona nalesuthu khona. Kodwa inkinga uzofika kanjani eFinikisi ngoba imali ayikho. Wayesefikelwa yisu wahamba uthe maye lapha ngakumngeni road wahlangana nomlungu wayesexoxisana naye wamdayisela ngengane. Wadayisa ingane yakhe uSityana u-Evelyn ngopondo abayisithupha 6 pounds. Wamhambisa lo mntwana ngathi uyasebenza kanti umdayisile. Wayesebuya wayi-police station wathatha iy'ngane zakhe wayesehambe esitimeleni wafika wagibela wayesebatshangisa abaphakathi ukuthi ufuna isiteshi sasefinikisi emtshengisa leli phepha linikwe yile ndoda ngoba lalichaza ukuthi isiteshi finikisi ohlange. Wayese ebhala le nsizwa yakangcobo eyayibizwa ngoDube. Wayesenikela khona esitimeleni nabantwana bagibela bafika behle efinikisi behlala lapha esiteshini abayazi i-direction ukuthi masebela bazophuma kanjani. Ngenhlahla kwaqhamuka umuntu ongumsuthu wathi oh nifuna usibanibani ulapha phezulu khuphukani kanje nyoze nifike emzini wakhe bagcwele futhi abasuthu khona uzofika uxhumane nabantu bezwe lakini. Wahamba bangcwele uma efika kade ubathotha besuthu bagcwele umuzi wayesenikwa indawo wahlala. Kwase kuthiwa kayixoxe indaba yakhe wayixoxa sebeyabuza besuthu ukhuluma ngani umthetho wakho, kungenzeka nje ukhuluma ngoshembe nomuzi wasekuphakameni. Wathi hhe makuyena okhona la ngikhuluma ngaye Da udlale ngesikhathi sakhe izweli ngabe uzolahlekelwa izingane endleleni. Thina simphuphi ngani shebe njobela ngezansi kwethu. Abasethakani ngitshengiseni lo muzi. Basebehamba naye bangani. Basebelunguza phansi ekuphakameni. Basebemtshengisa ukuthi nankuya umuzi womprofethi. Wayibizwa kanjalo kule lizwe. Kodwa maNazaretha ushembe uNkulunkulu. Wathi wabuyela emuva ejabhile ubuka indonga. Akekho uNkulunkulu ongahlala emzini onje. Wabuyela kumkakhe uMangwenya. Mkami ibuzi lakhe myeni wami ibuzi lakhe aliqondele kwenzenyana lokuthi ma ngibe nenkinga ma ngiqhamuka bengitshengisa umuzi siya ku ayakhomba ukuthi khona uNkulunkulu phakathi kuwo. Wayesethi uMangwenya baba, uyakhumbula ukuthi uJesu wazalelwa esitebeleni emzini kaDavide okwakuwumuzi omahlihlikana ongemuhle wazalelwa esibayeni nenkomo. Nakulo muzi kokhonjiswa wona baba kungenzeka ukuthi uNkulunkulu khona. Bathi abahleli izihlobo zami, yethi iphume indlondlo yomusa iye entabeni yasenhlangakazi. Kuseyinhlangakazi ihamba phambi kwabangcwele engathi indlela yizwa. Baphuma abantu bazoma phezu komgwaqo bebuka isimangaliso enqamulezweni. Nabo bajoyina beyakhona bayibona inkosizwe. Kanti uMangwenya ebusukelele uzibonile nomyeni wakhe inkosi bafaka esizibeni ibabhabhadisa. Yena amcelisa kathathu kwaseuthi umyeni wakhe wamcelisa kanye wamdedela egqoka ingubo yakhe wayeseyifasa lapha okhalo ngebhani mayiqhamuka indlondlomusa idle leyo mjiva. Wabonakala ephuca phansi wayesephakamisa izandla wahalalisa ngesisuthu. Angikwazi ukusho kodwa ngiyakwazi ukuwabhala nawo amazwi. Wahamba umhlangano wayentabeni saphela isikhathi sawo. Wabuya uJehova wehla wayesethatha ithuba uHadebe ney'ngane zakhe ezimbalwa eseyisele wanikela emzini wasekuphakameni. Uma efika wafika sengathi inkosi ibilindele. Wayeseyazethula wathi mayeqede yasukuma inkosi yangena endlini yabuya nebhlukwe neshethi yathi mihadebe mbese umzimba. Wayesemsikela indawo ukubalima ukuze akwazi ukuphila ney'ngane. Kwahamba isikhathi wabuye wamthatha wamisa eGospel. Wafika wamsikela indawo ethe xaxa wathi lima la uzophila. Ihlazo ke bangcwele ukuthi leyo ndoda yabuya hlubuka. Uma sikulolu hambo kudinga silinde sizehlise sibenze abanye abantu babe ngaphezu kwethu. Sizombona uNkulunkulu singemva kwakhe. Ngiyabonga bangcwele, akuvume ngime kuleli zwi. UNkulunkulu asengiphile lona. INkosi ibusise enikuzwile.